chunguzia, shiru shini chunguzia. Shota chiku kitu nafanyika nunga wazia. Chunguzia, shiru shini chunguzia. Mbona nadhani, nadhani, nafashukia. Chunguzia, shiru shini chunguzia. Shota chiku kitu nafanyika nunga wazia. Chunguzia, shiru shini chunguzia. Mbona nadhani, nadhani, nafashukia. Because quality is the best.